ja di stock sandwich se wa itse bona a gara tuku bua thata nna wa bona. I just let the music talk. Time we get a beat now. Skhongoro ke ba botlhe ba go kolotang ba bantlenyana ka nana go tsedingwa batho ba tsantsa gore ba itse gore go nna montle gore gore o kolota batho ka gore lo zothi otherwise shout out local corner.